we go. Raise gentlemen, the Ramki Jamaru Yimana, Miri Webgaki, Yvanina Masaha, Murukum Rabakina Gani, Zina Nintono Rask and Rogat and Tatun Rask Solution Man, Fisamazina Menshi, Ariko, don't forget it, I'm man of God, I'm son of God, I'm new creation. Nukobi made the kids media TV, new television, Yene, Ihari gets Kayo Kandi Gumibas and Makuru Kurio Kizze, Atoho Drenades, the Panazavindi guys, Mono Akangingwana, Nivinuvi Toho Drenades, so follow me, get a like and a subscribe, and then we receive good news only, Kandi. I was born for truth, Dariko Grango. Ndabaho kuri kose sinigere mbesha n'umunsi numwe so ndabakunda cyane abajivanje bamambira ngo norazike turagupfira sana nanje ndagiye kugiye mu kumurankurikirana n'umunsi ndi kumwe na Kethia Mimi abari wa mukoga mwiza abantu benshi bagumasiga bavuga ngo n'umukoga ngo na gafente kote okay niko biba bimeze ni wa mukoga nyina rinda mafilm zosanga nyene yubaho kabisha umuntu akabibona ko yamwisha bakagomba gendayo ni ishusho y'umuntu nyawe niwe umuntu nyawe n'umunsi ndakuvuza amazina baza konsorora ya Petit yaka Okay, what do you think me, Nisawa?
Nisawa?
Baby. You're a man. I'm not a man. I'm going to go to the photo.
Dawakund.
Murakunzwe guys, murakunzwe barabazaniye babana batuje babana bakunda. Okay, no musitza kuvugara kuvyerekeye cyane cyane kahayeri yiwe na film ari karabonekamo cyane. Nivyo boneka amafilme menshi ariko tubaza kuvuga cyane no musi kwishusha y'umuntu. Ndazikariye mugoma mvuga ngo irya filme gutegero yivuga ko nta filme nimwe nabemereye. Abakina amafilme ni mu ndondere. Nimero yanje niyo nyine iri kiraca kuri aho hepfo. Mu ndondere hamanda bakorera umuti. Mimi Mwishusha y'umuntu uri umwana atekereje gose. No muzima usanzwe niko bimeze.
Ego.
Abatabizi ntibari bazi kuri mama pasta. Mama pasta isa shinga.
No muzima ni mama pasta.
Uri mama kiongozi wako hari.
Aya. Aya. Ndi umwana w'Imana.
Umwana w'Imana gose. Bimeze gute mugeze kuri episode ya kangahe hariye na season ya kangahe?
Twararangije season 1 tuyirangiza na episode 11.
Season 2 cyangwa season 1?
Season 1 niyo yarangiye.
Ishusho y'umuntu harimo bakinyi rurangira na benshi cyane. Novuga yuko mu bakinyi mu bakteri dufise ngaha mu gisagara cy'i Bujumbura ni bakiyi batagiyemo muri babandi bakunzwe cyangwa babandi baronka amaward beruka kuronka amaward kwanza babandi baronka amaward barimo bose. Bimeze gute iri kurakinana n'abakinyi nk'abajye
banumva ari byiza banumva ntesa kenshi
baca baguha akarore keza barabikuki kugira ngo baguhe rore nk'ijye muri ishusho y'umuntu
sinzi ko barabyengira barabye ko noyishobora sinzi icyo barabye gusa je nabonye bayima
biravuga kuri umukobwa umwe mu bakobwa batekereje ariko bafise amafiseri menshi no kubenga cyane kubera kubengana Nta muntu urigera ubenga cyavyandika muri commentaire ngaha ati je yarambeze ahari kuri televizion arashaka ati je every mu mukobwa yarambeze
oya kubenga sinzi icyo ubushatse kuvuga gusa aya
Sivutse. Umaze gukinana mu TV menshi niko musigaye muvyita ariko kera twara tuvyita ama group cyangwa ama troop cyangwa ama team. Umaze gukina mu ma group menshi warakinye kwa Bel nabonye film urimo aho nakunze ngine bavyifashe mu yoho warufise inzigo ntibwari bwagana muri Woman's Power warakinye nyibutsandi wakinye kwa Sabase warakinye iyo film yaramenyekanye cyane yitwa
ubuzima
ego warakinye kandi mushisho umuntu warakinye mu yindi film
umupfakazi
warakinye kandi mu yindi Njajya series ya Ben. Amaze kwina amafilme menshi ndazi ko mumukunda. Kenshi abari kubara kubona baba bumva kaji uvugira hasi. Kubereka kuvugira hasi ni kwitonda cyane kugira ngo ushire kwifatira imitima ya benshi. Bagati ungana tuzitekereza gusa.
Oya. Mu bisanzwe ni kumvuga. Barabyumva. Hariho bara ukunda kubimbwira mimi ngerageze uvuge cyane ariko murazi ko ndabikosoye sigaye mvuga cyane ya uyu sigaye mvuga cyane biriko biraza
nakubonye mu ndirimbo ya Sandi ariko yarimba makorasi haleluya haleluya uri muri rimbye
na makorasi nariko ndatera gusa nyine nari ndimwe muri clip yiwe yanje natambwiye kuja mu makripe ya Sandi ya Beri ya Beri nagiye muri kripe zibiri imwe yitwa urahumuriza iyindi yitwa uri byose eh uri byose ndirimba yatuvunye cyane nindi ya Sabasi eh yitwa gute
Eriko meneka. Amukina na Timoteyo.
Ego na wanye twarakinanya cyane bossi wanje.
Bossi. Ayi bossi wawe amede batama mena amede. Ndaje rika dukurikira. Okay. None kenshi baravuga ngo uri kurakinana na Ribe canke na Brown canke na Nsoro ngo niho abantu babona mood yawo niho buri muri mood. Why hariho hari ubucuti bwinyegeje tutazi hagati yawe na Ribe canke
ushatse kuvuga
yuri kuna kinana na Ribe canke na Brown uburi sho hari ikintu wirekura hari ikintu nyene ubiboneka kubirimo gusumba yuri kuna kinana nabandi bakinye wanashima kubera iki yuri kuna kinana na Brown ba
ubivuze isundi
ni boyfriend
ngo gute neranye ya Ribati no mukinyi mwiza bose barabizi ndamufana sinumva ariko aho dadukina nawe se mba ndi muri mbona
oya Ribati nawe uburenze twahejeje
ngirana ukarenze ngirana njeje nde
Ribati mamen Ribati abarenze okay filme yaheze we nujya mu sister ujya mu sister what Solange amuhejeje kunwa sumu we niwe yatangiye kuvyumva ifata gutya n'indere y'abahesomo
sinzi kuko urabona yuko yatanguye nyine kugira gutya hama avuga ngo Kethia ngufashe ndamubaza ubaye iki hama arambwira ngo iyo jingo irimo uburozi ngagire nasigaranye akabazo ko kiyambwiye ngo iyi jingo irimo uburozi yayinyoye azi ko harimo uburozi urumva ko harimo poedenti aho gasi
yakunze kwica donc
sindamenye uko zagenze sase rero ndiko ndamutabariza ndiko ndamufasha niho nanje
bacufata
cendafata kandi ndahumurije abantu banje nyene barababaye
aracari muzima kenshi arafa ngo uyu namuzanye guys yazutse kenshi arazutse kenshi muri iyo filime wahuye n'ibibazo byinshi n'ibigeragezo byinshi aba boyfriend bawe barapfuye kubera ko utamukunda Brown kandi yaraguha urukundo rwa vre warayibona neza kagukunda
Brown yari ishusho y'umuntu yarankunda kandi nanjye naramukunda gusa urabona ko yambwira yuko akijijwe ari umukozi w'Imana ariko mu nyuma nza kubivumbura yuko anyisha ko atari byo urumva yuko urukundo yankunda rwari ruvanze n'ukumbesha sasa rero urumva niyo mpamvu nashye ndamuheba by'abaguma ko ndamuheba kuko urumva sinari gukundana n'umwicanye kandi nkijijwe kandi navuga ati none nimba ari umwicanyi nitwamara ko abantu babizogenda gute ubwo je nazavanye
Okay. Okay. Hey. No, mu rukundo ufata yuko solution y'ikibazo kibaye muri relationship ari guheba cyangwa nuko hari yandi ma yindi plan B washira gukosora kubera iki utigeze wimvira kumufasha kugira ngo bujye bwicana buheba.
No, urumva? Nitwari bwatwarana. Habiga iyo bimba ko nyene yamaze kuntwara kuko urabona yuko we yarikorera akazi kiwe wowe yarankunda yarikorera akazi kiwe mugabo akubuguma yubahiriza nyene kumva ko atakibi na kimwe je chomba ko urabona ko yagira gutegura akantu ngo ngire nabi ariko nyene ndamweretse ko nshobora gufa agahitamo kubireka
kavuga ati wowe
kazaraje
ego mwami kazi ganza sabwa
nase rero rero kubera ko twabimenye atarantwara nagomba kumukatira ariko iyo ndabimenya atarantwara hariho abantu benshi babyanditse muri comment Kethia y'umwemera ni yari guhinduka kubera wewe of course yari guhinduka kubera je basi yatwatwara abana ariko ntibwantwara nandi sene kwita mu manga ndayibona ngo nite mu ruzi ntazi koga
ntazi koga piti let's go kandi we bwa bwiza rega bwa kanga brown kumbe buri ko ko muri baby
Kakanga.
Kakanga brown agaheba ati nimara akaziheba akavuga ati umwana n'umwami kazi rega buriko. Cameraman egeze ino na matama y'umwana ntuyabona. Umwana twenze kweri si bwa bwa.
Rega gusarisha si gusa ubuntu bw'Imana burampagije.
Amen. Ariko bwiza kweri buriko. Twengandore basi.
Ndi mwiza kuko sa na Kristo.
Yego, urishe ya Kristo.
Kwitega benshi barabona none Kethia ndasabye nafi. Kethia nawe yampfuye kandi. Reka twitege benshi barabona ngo nizere yuko na bosi wacu wa bosi nyine wa Inoa Cinema.
Ntazi ko tuba wapfuye nawe.
Yaravuze ngo ngo nizere yuko inyuma y'imisita tuzaba wazufa.
Uzuba ari nk'umwami wacu.
Ndese rero twitege yuko twitege ibiri imbere nimba nzozuka nimba ntarazuka sindabimenya yuko nzoherayo umutsengere sinzohere kuko sinifuza guherayo hama twitege nyene hari n'undi mukinyi yakinye mu nkuru y'inkuba abakunzi ba mede barabizi yitwa samvura tumwitege muri season 2
azo yamaze guhishikira abantu benshi barazi kuno televiziyo ariyo yonyine baronka kwa makuru y'ukuri basigirageza bibira akabanga David zuko atavyiza kuvuga filme ariko bibira akabanga muri season 2 uzogaruka canke tuzokubana bari ko baraguhamba canke azubone ku muzima tugire abaraza ati turukezi kirezi media tv yamifiza makuru y'ukuri
bisanzwe ndacerekwa sindamenya niba nzogaruka mu isi yabariho niba nzokwigumira nk'inji uzinzi gusa
vuga tuzogaruka
nzo imeze neza
tuzogaruka
nubwo ntogaruka hari abazogaruka bandenze
tugiye uzogaruka basi Timoteyo filme zoheramo arabanye
sinzi
cyangwa uzavubana na Brown
no umwanditsi ni Timote sijewe sinzi bizo
Timoteyo azava yishyira hano hiwe kubera ko atari we yapfuye yawe Timoteyo turakunda umwana ngo mudukure mu ibebi so kubera ko turatangura gukina amafilme yawe nka we ubwawe nka Kent cyangwa nka Mimi ku gatwe kiwe mu gihe kirekire umaze uri muri filme
nta mwana avuka rimwe ngo hamace yuzura ingobyi bizo shock hamwe n'Imana
ariko uri kurabitegura
yabindimo
umubosi mushasha dufise je na Timoteyo n'abandi benshi burya bayitwa gutujya mu bosi wacu
Timote
urya undi mubosi tuheruka kuronka
urya wa
Inosinema
sinzi ko ntuyitwa
bose twega turungikira inoti twikorera amafilme ari muri
kandi
ego vrema
ndashaka proje abakunzi wanje
ego
vrema ndashaka proje kandi keza
turungikira inoti
keza cyane usibye na boss wa sinema hano tuko dukurikiranwa n'aba boss
benshi
cyane kandi turabubaha
bukora umuti
bukora umuti kabisa abantu bankunda
bagira muze inoti uno mwana arafise ingabire no mama tsukura katayo byo kwigirisha uno mwana afise ama afise talent irenze abari muri babakoga nyene hamu umuntu nawe ashaka gushira mu rugo yo kuronka gode mwana bwati uno mwana ni yonchi gore mwana ni
za bintu buzanye ni bibi za bintu buzanye imbere ya kamera ni bibi
barafashwe
yego
uri ko mapenga hari umumesha yavuze ati uno mwana ntacika abantu bazinduka twaraza ukikumenya twaga batugire
eh ayizo kubisengera
okay bakunzi bakiriza media tv muri kuna no rask ntari wa gatandatu no rask solution mani niko mba nitwa nyuma kamera turi kumwe na gapanga bayitwa ide bari muri wa mu cameraman wa mbere akamera nabe pito akamera neza tuko turarangiza nake kajambobwira abakunzi bawe bari nijyambere ubonetse kuri TV online ndiye vyibaza mba ndu umuntu wa mbere akuvumbuye cyangwa kuzanya gukuye ahantu bari kuri isiga bwo isiga ibintu nayo we nyuze mafondo tene bikwisiganga ya gatatu ngo yitwa ambari yari nambari se mafondo tene wenda myenetsa abakunzi bawe cyangwa nikebo kwitega ko vuba tuko turarangiza
Ijambere genda bashimira cyane hariho benshi banyandikiye vraiment mu show y'umuntu no muzindi anga ati mimi courage kubikora neza turagutera intege imbere ni heza ukuri bakunzi banje ndabakunda cyane kuno muntere intege kumbwira ngo courage ni nko kongera kusikama izindi mbaraga zo gukora ibirenze rero akajambo nubabwira nuko ndabakunda kandi bakomeze badufate kuboko badushigikire badusengere kuko byose tubishobozwa n'Imana hama ikindi gisigaye bakomeze banyitege vraiment nanje ndiko ndaza neza muri filme kuko uno musi hasombejo tuzokoma tubakorera ibintu byiza
twari kumwe n'umu baby umukobwa mwiza uza kunsabira imero zawe ndaza kuzimuha mumashe kunyandikira imero zanje n'inzu nyine ziri ku murabo zo nyine ziko zirace ngaho munsi twari kumwe na Kentia twari kumwe na Mimi n'andi mazina menshi bakunda kukwita
Kent okay fise menshi akimana Kentia muri filimi show umuntu kandi akanenda kibagiye hari abantu bari kuri Kirezi TV ni Kirezi Media Channel TV
Kirezi Media TV
baba shora kuba batarara ibishisho y'umuntu bagende bayirabe ni filime nziza cyane jewe nakinye guhera kuri parti 8 no muri seti with nef this ons vraiment ni filime kuva nanje ntarayikinamwo narayifana filime nziza irimo ubwenge bwinshi irimo impanuro nyinshi itwereka ukuntu dushobora kumenya nk'ubu nka no laske suyu ndiko ndabona hari indi shisho yindi ariko ndabona itwereka ukuntu inshuti zacu ukuntu itwigisha kubana n'inshuti zacu kandi abantu mugendana amakenga azirara inshuti mugendana kuko ijya mugendana rigigosanga atari yari ishusho y'umuntu ugomba kumenya byinshi rero ugende uraba ishusho y'umuntu utaragira subscribe kuri Inua Cinema ugende uyikore kandi na comment zanyu turazikeneye kuko turaziraba na kuhamarika mbandanye y'amazina Kentia ni muri filimi show y'umuntu hama Mimi amazina yanjye yose ndayishimiye Mireye bati kuri Mimi mwana w'ibwami
murambya turabyemera abantu kanza sabwa
amarindi gitwa Bright Light kandi gantaryo warutse Bright Light naritaziriwe n'umuntu nubaha cyane yitwa Shemeza Imana Renova batazira papa mbombo ni zina nkunda cyane Bright Light urumva ko ari zina ryiza ni amazina
nayo twahejeje gapanga utarakata mugire like na subscribe no mukobwa mumushigikira nashoboye bizu bye